Hi dear friends, naitwa Mildred Wanjala and nataka kuwakaribisha katika Zion Resort which will be on 12th this Saturday. Don't miss the day, tutakuwa na free swimming, so tunawakaribisha sana. Only your 100 shillings ndio itakuingiza pale ndani. Karibuni sana, Mungu awabariki.